in laga tago hadalka nacaybka abuura. Waa noo wada dan, waana wada noolaanshaheena iyo wada jirkeena walaalnimo.